ngibingelele kumkhanya ku TV ngibingelele ukukhangelana kwaMhlongo enkanda ekhudini ishoba lenyathi kusezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha nalogqoko bathi luphi
asejabulela uyidlulela
ngibonge ithuba abantu umkhanya ku TV
umkhanya ku TV
ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani umaso kanjani ngumpheshe abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious
ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel iyaphethe indaba eshisa igama lami ngovusi mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu udaba luthinta umculi kamasikandi ke uAli Mgube wengane zakwethu amazwi akhe laphana einkundleni zokuxhumana ahambisana ncamashi namazwi kadlubheka laphana kumbuthu dlubheka izolo uthe wishiya phansi imicimbi ekhona lehlelwa ngabahleli bemicimbi abaziwayo laphana wengane zakwethu ikakhulukazi le micimbi njengamafestival akamasikandi wishiya phansi usezohamba nemicimbi kahulumeni laphana uAli Mgube uthe ubuthe mayibhala ke namhlanje washo ukuthi abalandeli abalwazi usizi ababhekana nalo laphana wengane zakwethu bayahamba bayocula emicimbini emikhulu bavele kumaposti kodwa ke imali bangakhokheleki kahle ke laphana wengane zakwethu ukujabula bejabulele nje ukuthi bavelile kumaposti kuhambe kuyocelwa imali kuhulumeni ngamagama abo bagcine bangatholi lutho ke laphana wengane zakwethu abantu abaningi ke bamangele ke inkundleni zokuxhumana uma ngabo Ali Mgube eveza izindaba ezifana nalezi mina ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba olubeka ubaba Mgube mamusha ngiyacela wenze okulungile ucinzele subscribe cize nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo enje si channel siyawukhumbula
Chile, te voy la leche. El ángel se se la llona, yo le gusta. Yey, 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 yey. El ángel se se la llona, yo le gusta.